Sivuke kusase kusen Bonke abantu behleli Ngahamba ngaye edolobheni Ngimbonile unobuhle Endleleni emile ecaleni Ngahamba ngaye kuye Uncumo lwakhe luhle Ndijonge nezo zihlele Andithethi ngeswi lakhe Nathi bambi sandla sa Uthathe uthando lwami Uligcine kuwe Nathi thathe uthando lwami Uligcine kuwe Unaphakade Wena Ntomb'Entle Ntomb'Entle Ungayophula inhliziyo yami Ngithi bambi isandla sami Uthathe uthando lwami Uligcine kuwe Ngithi thathe uthando lwami Uligcine kuwe Unaphakade Ngithi bambi isandla sami Uthathe uthando lwami Uligcine kuwe Ngithi thathe uthando lwami Uligcine kuwe Unaphakade Ngithi wena Ntomb'Entle Ntomb'Entle Ungayophula inhliziyo Ngithi wena Ntomb'Entle Ntomb'Entle Ungayophula inhliziyo Andizange ngambona ufana nawe Andizange ngamthola njengawe Kojabulisa inhliziyo Andizange ngambona ufana nawe Andizange ngamthola njengawe Kojabulisa inhliziyo Iminyaka elishumi ndizula Ubusuku nemini ndibhuqa Ndifunana nawe Iminyaka elishumi ndizula Ubusuku nemini ndibhuqa Ndifunana nawe Ngithi wena Ntomb'Entle Ngithi wena Ntomb'Entle Ntomb'Entle Ungayophula inhliziyo Ngithi bambi isandla sami Uthathe uthando lwami Uligcine kuwe Ngithi thathe uthando lwami Ngithi bambi isandla sami Uthathe uthando lwami Uligcine kuwe Ngithi thathe uthando lwami Uligcine kuwe Unaphakade Ngithi wena Ntomb'Entle Ntomb'Entle Ungayophula inhliziyo Ngithi wena Ntomb'Entle